from national regulation.
Team Nairobi Golf Club oloyo tielo mar prochikochiko mag tuke mag Tannahill Shield Golf Tournament onobagi kinde nyasi mag pasaka lap mar Old Nairobi Golf Club. Team mar Old Nairobi nido points apaka ngwen e round mokwongo, points abiri round mar ariyo, points apaka chile round mar adek kapok gitieko gi points abiri round mar ang'wen manomiyo gi points pradego chiko ma kanyakla. Team mar Western nutieke thuolo mar ariyo gi points achiel tok joloch bang yudo points apar apaga uchiel ga uchiel ga uchiel e rounds ang'wen. Team mar Mudhaiga Golf Club nutieke thuolo mar adek gi points pradega uchiel kasigona nutieke thuolo mar ang'wen. Team mar Railways Golf Club nutieke thuolo mar abich tuke mag Tannahill en achiel kum tuke golf ma usitugi kum higini prochiko gochiko.